ku jannau takku asala
Haki zao
Mbogo siku umekua shida Na magundwa Na mateso Maisa yamekua jaribu Linalo tesa leo me Na kumbia
Si mama
Wene kazi yako
Ameele si mama
Tell me what
Mama.